Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. channel. Yeah, of course, namukela ke rela manager Philani. Ndone ta hloka tsana gagash kwalani, ndene makumo of course ta ke hetela hi munhu wa mina man Xonge Rangane. Ku hayi na ku lembeleri xi ta mbavisa. Yeah, so hi vuyaka manager plan tanihi swi mi swi tivaku ya hanya mara ri nga Facebook a swi twisisa ku ndleka yini hi yona. However hi ti 21 ta July a yi yini le kerekeni of course ya Pastor Agiazo or Prophet Agiazo. I'm sorry about the title yan bayisanyana le ka Verse Ministries of course a yi ri kona na yona manager pilani le. So as you can see, oh, yaleyo image ya manager pilani kwalano swi komba yi ri kahle guys, swi komba swo ti-image ta yona kwalano swi komba yi ri alive and well. A ni voni swi ti komba yi nga va yi na some ti-issues to leswi vanhu a va hleketelela swona ma swi to vanhu vo tala va hleketelela swo swi komba yi ri alive and well. He looks happy to me. Hi nga zama ku va hi zooma la of course. As you can see, by the way, yeah, Giazo on the right. And then Lungwany, as you can see, oh, it comes by your health and go to combine on the much issues. Looks in country one, so she can no manager plan. Nikaya Kerrigan, Scottish type phone for his health. Yeah, we are much in why to combine your health because it is. I don't know if you can realize it. I wish one got the images. He looks happy. He looks happy. Not someone gets a pretension for a smile. Do she fake eye that she won, so short combo. It's not a fake smile. So swi kahle swinene. Yo, nguve ta yini kana ka gash. Or then I'm just in a previous video. I ended up here as well. No, you know, are you because now you're going to get again. So I think I don't know what the issue and the gagash of room. Now comes a guy and I should get again. Get good. But the lawyer in Gurgun that's Takini. So now me, I was 17. I didn't get again. I didn't get again. Scar, scar, really. As you can see, Takin Shunan. I don't know why I care again. A swi balance swilo, a swi balance swilo byala nwana ndzi no ya i choice ya n'wina but a hi yini ni ri kerekeni a tsakini swinene manager plan a hi update na a tsakini swinene gaka xisukesi ka ti-image to tala that is not pretending. Loko munhu a ri ku pretend you can see it is not pretending. A tsakini swinene leswi as you can see kwala so hi nga vuloko ho mhaka wa kahle swinene hi tlhela hi khensa na mhani luya ku va a ri karhi a motivate gagash ku ya a kerekeni swi kahle swinene as you can see kwalano even then of course hi tlhela hi ya ka Xonge Rangane. So hi ti 21 ta July i fika posta this post la nga fika tsala ku window shopping ya ti-big girls. Vhidiyo ni yi download ni ku swi ni olovelanyana a hi pfuleni. So loko hi hlaya ka xikirini byi kezi ku tsala ku mi ta zemi ku boho. Okay. Phela ku boho a mi swi tiva ku ku humesa moya phe guys so swi va swi rhonge. Okay, and then I pull in video of course. So if I pull out this video, la ku vona timovha leti a nga ti komba ku hi yena. So if I hi komba this Golf 8 GTI as you can see. Ma swi vona kwalano hi yin'we ya timovha nga hi komba hi leyi hi vone pipe yin'we on the left here ku hi yona and then a tlhela a hi komba na Golf 8R as you can see na 4 pipe kwala hi tin'we ta timovha leti a nga fika a hi kombisa tona loko a ri ka window shopping le swa ku she's aiming high and then a tlhela a hi komba na this BMW here as you can see kwalano so then M4 I cannot really confirm it maswimari ti komba ngaku maybe nga ku ri yona so i timovha leti a nga hi komba to kwalano then a hi tlheleni hi tlanga na the other video because she repeated the same thing. Na kwala as you can see hi leswi fika hi komba the BMW here as you can see kwalano and then na hi this other angle a hi komba Golf 8 le Golf 8R as you can see one four pipe kwalano and then a tlhela a hi kombeta na the Golf 8 GTI leyi nga lani lava nga emphasize ngopfu ka le hi vona the pipe as you can see kwala so swi kombela ku Xonge Rangane this year a nga bulisa vanhu very very rivenge ro le henhla ngopfu swi ti kombela ku i lava ku bulisa movha wa nyuwana and the gaza yi ta yi mina nge wun'we a ku ta tika a ku ta tika a ku ta tika loko u yi bulisa la movha because swi tliya loko a ze ya ka window shopping ku na hi possibility yo a nga ya kha yi lava ku xava movha soon and swi nga tlhela swi fambisana of course. So na album yena leyi taka hi August ku i lava ku yi humesa ku nga va ku ri a great marketing strategy loko u tlhela a xana movha so hey mi langutela mi n'wi zonda swi va kahle mi pima because hey nga was yi buluka na loko munhu se a kha ni ta swi va kahle phela And hi tin'wa ta ti-points leti swi ndhawu master tea i njhoko i report-a content teto yona mhaka leyi as a content creator mina u ti yimela xikarhi ni report-a I don't really care yona mhaka leyi so ya hi leswo
loko u tiva ku Xikwembu xi hlamula vanhu njhani u nge pfuki ku langutele vanhu hansi loko u tiva ku Xikwembu xi hlamula vanhu njhani u nge pfuki ku delele munhu Xikwembu xi tlakusa munhu hi nkarhi wa xona xitsongahata munhu hi nkarhi wa xona yi ri bibele mbyana leyi hanyaka yi tlangala leyi nga fa the fact ya ku wa hanya ngo n'wi undermine